Hey, ubongekile lonke niphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo.
Impe yabonakala ohlelweni lodumo kuMzansi Magic Perfect Wedding isaqhubeka njengoba ibambene ngezihluthu phakathi kwezithandane zobulili obodwa uMalaika Makhubele nowakwakhe uSicelo Mabase base-Israel. Umhlelo womcimbi wabizwa ngozodwa kulolu hlelo uyaboshwa izithandane okumanje zibambe ezinye zezimpahla zakhe njengoba engazange afike ngesikhathi ngosuku lwesibili lomshado walesithandani. Mnumzane Mncedisi nowakwakhe uNkosazane Zodwa Shongwe beLoyedas Deco Events baphenduke undabuzekwayo ezinkundleni zokuxhumana ngokugila igoda laba abashadile. UMabaso uthe bahlangane nalaba abashadile ngolwesihlanu olwedlule babika izaba ngokwenzeka. Baxolisile basithembisa iholide laseKruger National Park kodwa sanqaba. Sibona kungcono basibuyisele imali yethu. Sizimisele ukuthatha nezinyathelo ezifanele zomthetho ngoba sinaso isivumelwano esibhalwe phansi, kusho uMabaso. UMakhubela uthe namanje inhliziyo yakhe sebuhlungu ngokugila kwabo ngoba kuyimanje ucula ezikoletini zezimpahla ezingazange zifike. Ngenza isikweletu ngoba ngifuna ukukhokhela zonke izinto kunesikhathi. Lo mshado usibize u-180,000, uZodwa noMncedisi bafune u-30,000, sakhala bagcina bethathe u-26,000. Ngifuna babuyise imali yomcimbi wangesonto ngoba bazange bawenze umsebenzi wabo. Uma begcina ngokunqaba kuzophoqa kubathathela izinyathelo zomthetho, kusho uMakhubele. UNkosazane Shongwe akatholakalanga njengoba ucingo lwakhe belungabanjwa, kodwa umyeni wakhe uthe abazimisele ngokuyikhokha imali ngoba zikhona izimpahla ezagcina zifikile. Abantu babona kuthelevishini kuphela, abazi ngesavumelana ngakho. Thina sakwenza konke ngaphandle kwezinto zokuhlobisa amatafula esingeke sikukhokhele lokho. Izihlalo ezafika kamumva sasenza umusa, babengezikhokhelanga futhi nemali yangomgqibelo asizange siyibize ifane neyangesonto. Okunye malana noZodwa ngeke ngikuchaze ukuthi kwenzakalani, kusho uShongwe. Yize laba abashadile baphoxeka kodwa bathi bazimisele ngokuphila impilo yabo ngendlela abayifisayo. UMabaso uthe ukubonakala kwi-OPW kuyishintshile nempilo yabo njengoba sebephenduka osaziwayo kuyona yonke indawo abayihambelayo. Abantu bayasimisa ezitolo bacele ukushutha nathi. Kuyasimangaza ukuthandwa kangaka. Inhloso yethu bewukhombisa nabanye ukuthi uthandwa lukhethi bulili futhi kuyenzeka uma abantu bethandana ngokweqile. Sijabule kakhulu, sihlela nokuba nabantwana. Siyabonisana nobaba, esho uMakhubela, ngoba kukhona umngane wesifazane ofisa ukusitholela umntwana. Sicabanga nokuthola intandane sizoyikhulisa. Kuningi okuhle okusijabulisayo, kusho uMabaso.